Jesus. Okay, more. Jesus. Hey. Lekwanu ka nkwụ dị ndụ na-agba ọkụ. Afụbekwa m ụdị mbụ. Mmiri adịghị ezo. Egbe igwe efejiri. Hey! Jesus. Hey, thank God now no where I am where from cow. I call on me, Ejimanya Muefu. Oh, Jesus. Ebube. Ojena more, Jesus.
When the God is bubbling.